Evariste Ndayishimiye yavukiye muri komine Giheta mu ntara ya Gitega mu mwaka w'igimekime amarecene na 1968 intara ya Kirimiro ubu yagizwe umugwa mukuru wa politike. Uwo mugabo azwi ku gatazirano ka Neva yamenyekanye cyane guhera mu mwaka w'igimekime 1995 yiga muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa kabiri mu gisata c'amategeko. Icyo gihe yararokotse ubwicanyi bwahitanye bagenzi we b'abahutu biga muri iyo kaminuza. Yaciye yinjira muhari FDD wagwanya leta warumaze iminsi mike utanguye inyuma y'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye yishwe muri 1993. Ndayishimiye atanguye kaminuza. Bamwe mu bo byagendanye ku rugamba babwijwe ijya Amerika kujya gwaniya cyane cyane mu gice cya Bubanza c'Ibitoke na Bujumbura Rural kuko yabaye mu kibira n'ubuseruko bwa Congo. Abamuzi bavuga ko ku rugamba yakunzwe n'abo yatwara bigatuma agenwa amabanga atandukanye yo kurongora ibitero no gufasha mu by'amategeko bagendera ko mu ntambara. Yabaye komanda akatari gake igihe yatwara abagwanyi muri zo ntara zitandukanye. Ngo yaranga nuko haba umugwanyi wiwe arenganywa. Ishamba yamazemo imyaka 10 yarirangije mu myaka y'ibihumbi 2000 ashinzwe amabanga yo kurongora ibiro vyiga amategeko na politike y'umuhari wabo. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 bashize hasi ibigwanisho bitegurira kuja muri leta no mu gisirikare. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 Ndayishimiye yagizwe cegera c'utwara ibiro bikuru vya gisirikare kimaze gucangwa ku ipete rya generale. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007 yagizwe umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu n'umutekano. Arazinanye cyane n'uwo bari basa n'abahanganye mu matora agatogwasa kuko mu mwaka w'ibihumbi 2008 Evariste Ndayishimiye niwe yararongoye intumwa za leta mu masezerano yo gushira hasi ibigwanisho ku muhari Parpehutu FNL wari urongowe na Gwasa. Mu nyuma yabaye umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisirikare ikibanza yagumyemwo gushika mu mwaka w'ibihumbi 2014. Inturekazo mu mwaka w'ibihumbi 2015 zadutse asigaye ari umuhanuzi w'ibibazo vya gisivile mu biro kwa perezida nyene. Inyuma y'umwaka umwe yaciye agenwa kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2016 aca asezera igisirikare. Azwi nk'umugabo atavuguruzwa ku ngingo afashe. Gusa uwumuzi yagize ati naha twagwa n'agashavu n'ingoga yigaruha hakiri kare arumviriza kandi arugurutse. Abamuzi bati kuba yakoze ubuzi bwinshi mu gihugu arazi neza igisirikare intwaro ibiganiro amashirahamwe yigenga n'ibindi. Evariste Ndayishimiye ari mu mugwi w'abasirikare n'abapolisi bafise ipete rya general badashika 10 batwarira igihugu mu mpisho bagafata ingingo zose zerekeye ubuzima bw'igihugu. Abamwegereye bavuga ko kuva mu myaka iheze mu kugenwa ayo mabanga yose kwari nko kumutegura kuzorongora igihugu kuko umukandida yabwirizwa kuva mu barugwanye abo cavunye nk'uko bavyivugira. Amashami yigenga arahuriza hamwe ko Ndayishimiye atamadosiye y'ubwicanyi n'isesagwa ry'amatungo ya leta avugwamwo. Gusaba kongera koko umuhari w'ugwaruka rw'imbonera kure zegamiye mugambwe avamwo rwakoze amabi menshi rugafatwa na ONU nk'akagwi k'inkorabara milise. Ndayishimiye ari watwara umugambwe bati yari afise ububasha bwo kubabuza. Igihe abategetsi batandukanye baguma batoka abanyaburaya n'ibihugu bimwe vyo mu karere, Evariste Ndayishimiye yumvikanye gake avuga amajambo mabi muri ico gisata. Umuhinga mu vya politike yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ati nibaza ko kugarukana imigenderanire myiza n'ababanyi hamwe n'amakungu arica azohera ko kuko azaho kigejeje igihugu. Kuva kera yari gengesera kuko yaraze bimurindirije. Ndayishimiye n'umuntu yegereye perezida Nkurunziza agiye gusubirira nk'uko abatari bake babivuga. Gusa ngo n'umuntu hamwe aronse abo bakorana ashobora guhindura ibintu. Isoko ry'amakuru yacu ntiryatomoye neza ibyo yohindura ivyo ari vyo. Ndayishimiye ngo nakunda kwishyira hejuru ahubwo akora yihoreye comme de discrétion mu gifaransa. Perezida Petero Nkurunziza avuye ku butegetsi agizwe imboneza ya maho mu mugambwe no mu gihugu atekerewe imperekeza n'abamucungerera ubuzima bakwiye. Bamwe bati ni kimwe mu bitazokorohera Ndayishimiye gutwara. Yamara abandi nabo bati Ndayishimiye nabo arabizi neza kuko babanye mu ishamba ndetse bakaba baginjiriyemo rimwe. Byumvikana ko atazobura uko abigenza. Evariste ndashimiye numukirisu wo mu idini rya Katolika adatsiba gusenga n'intebe yiwe irazwi akunda kwicara nkuko abo bajana yo babivuga afise umugore n'abantu munani
aho Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari ministri w'intebe w'icyo gihugu asaba ubutabera kumurekura by'agateganyo agatanga ingwate urubanza rw'uyu munsi rwabereye muri gereza ya Gitega ahafungiye Eloge Uwilikaneza nibyo tubwira
Urubanza rwatangwe kumvirizwa nk'igihe cy'isatano z'agatondo rurangira isa hindwe izirenga yunganiwe n'umushingwa manza wiwe Bunyoni yavuze ko imibereho afunzwemo ari mibi cyane mu ibohero rikujya Gitega ahari kuva mu kwezi kw'indwi icumba mfungiwemo kiriko inzugi zitatu zamazire kingufuri imfunguruzo zimwe zibikwa n'umukuru w'ibohero izindi zikaba zifiswe n'umukuru wa komisariya y'igipolisi Gitega haramutse yabaye ikintu kibisi noshobora gusohoka aho hantu niko arenga iyo me Bunyoni yasiguriye abacamanza yifuje ko rekurwa agateganyo bamenyesha ko amagara yiwa mukitse etakambira urukiko agira ati ngwaye diabete igeze ku gipimo cha kabiri imiti n'ubuvuzi ndonka mu ibohero ntibishobora kumfasha kugira amagara yanje yoroherwe ubutungane bwarafasha ubutunzi bwanje butari buke bugizwe n'amazu n'inyubakwa hamwe n'imiliyoni amajana atatu ivyo turiteguriye kubitanga ngwati kugira ndekurwiza agateganyo ubuserukira leta mu rugo rubanza yasavye ko wahoza mushikanganje wa mbere yo bandanya afunzwe kubw'ineza abanyagihugu muri rusangi kubyerekeye indwara yagize ati arakomeza ahabwa imiti yanavurirwa mu ibohero nk'abandi banyororo bose urubanza ntirwaburanishijwe mu ido n'ido abandi bantu batandatu barimo koronero mu gipolisi Desire Uwamahoro yahoze ari umukuru w'igipolisi kijere urwanya imigumuko Samuel Destine bafumukeko yahoze ari mu bakozi bakuru bigendereza na Komine Niyonsaba yarajejwe kubakishiriza Alain Guillaume Bunyoni nabo nyene barerwa muri urwo rubanza barengutse basavye nabo nyene kurekurwa iby'agateganyo bafumukeko yasiguye ko yabazwe umugongo kandi kuba mu ibohero bimusonga ariko waserukiye leta ntibyamukuye kuyizima kubijanye na Desire Uwamahoro waserukiye leta yagize ati uwo ni ntwazangabo yataye umurongo kandi ashobora gukora amahano umwanya uwo ari wo wose yotoroka aramutse ahawe amahirwe yo gutezurirwa Uwamahoro n'abapfumukeko co kimwe na Bwana Bunyoni muri kahise bariketswe ko ivyaha birimwo guhohotera abatavuganwe n'ubutegetsi no kubica cyane cyane nyuma no myerekano yo mu 2015 yo kuyamiriza ikindi kiringo ca nyakwigendera Pierre Nkunziza cateye imari n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo uwo mwaka nyene haraheza amezi atanu ishirahamwe Human Rights Watch rihanye agateka kakiremwa muntu rifite icyicaro muri Amerika risavye ko Bunyoni yahabwa ubutungane bwigenga Clementine de Montoye umushakashatsi waryo ku mugabane wa Afrika yavyiganiye ibiro vy'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya by'umwihariko
Pour un procès équitable, nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants.
Dusaba ko hajya indorerezi igenga kandi umushinga ntaye Bunyoni akubahizwa hisundwa amategeko y'ubutungane na cyane cyane mu guhabwa umushingwa manza no kubonana n'umuryango wiwe. Ku byerekeye indorerezi byokorwa mu buryo bwinshi, abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza canke umwanditsi adasanzwe wa ONU ku Burundi bagateka akazi na muntu co kimwe n'abaserukira igisata c'agateka akazi na muntu. Muri Afrika
nkuko bamwe mu bari ku ibohero rya Gitega baziganije ijwi rya Amerika umutekano wari wongerejwe ahabereye intahe HS y'urubanza rwa Bunyoni ku nshuro ya mbere abanyagihugu isinzi bari baje kumviriza urwo rubanza gusa nta muntu n'umwe yari yemerewe kwinjira na telefone kandi umuntu wese imbere yo kwinjira yabanza gusakwa n'abapolisi niko abavyiboneye babwije ijwi rya Amerika ku ibohero rya Gitega kuri uyu wa kane nta bantu bari bemerewe kuza kuraba babo bahafungiwe canke kubagemurira amabarabara yose agana canke yegereye iryo bohero yugabo n'igipolisi nta ruja ruruza rw'imiduga amapikipiki n'amakinga rwari rwemerewe nk'uko abanyagihugu babibonye babitubwiye Bunyoni yagaragaye nk'incabwenge ku batari bamuzi kuko yiburaniye birakomera ubona ko avuga n'ubwenge n'ubwitonzi kandi atabwoba gusa byasa nk'igitangaza kumubona imbere y'abacamanza yewe karakatabonetse uwavuze ko isi idasakaye ntiyabeshe pe ivy'uko atorohewe byo biranaboneka kuko n'igipara yahora yimosha ntigikwiye niko umwe mu bari mu cumba yaburanishijwemo yabwijwe ijya Amerika na itangazamakuru ryo hagati mu gihugu ritari ryabujijwe kuja gukurikirana urwo rubanza amaradiyo amateleviziyo n'ibinyamakuru byandika ku mbuga ngurukanumenyi nta bakozi byarungitse ku ibohero rikuru rya Gitega Alain Guillaume Bunyoni yarungitswe muri iryo bohero ryo ku murwa mukuru wa politike yavuye mu ryangozi mu buraruko aho yari afungiwe kuva ku wa munani mu kwa gatanu 2023 akurikiranywe ku byaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ugutunga irwanisho badafitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu nk'uko parake nkuru ya Repubulika yabitangaje. Kisunzu itabu mpana vyaha cu Burundi aramutse yagiriwe na bino vyaha ashobora gufungwa imyaka igera kuri 30. Sentare nayinyuzwa imuburanisha kubera afise ubudahangarwa, yavuze ko isango ry'urundi rubanza rizotangazwa mu isi iza, ariko nta musi kanuni yamenyesheje.